Malo, la no malicia. jogi mosegoyo lwenje moterno polo malo kanyo maonge mudho neni eta ya kuno ikwa nebiro ni marariyo nwa mondo kikwa kos epino mosingi Soni jogi mosegoyo lwenje mutendo polo malo kanyo maonge mudho neni eta ya kuno ikwa nebiro ni marariyo nwa mondo kikwa kos epino mosingi parwa e yesu denwa nyam lakini chunywa kombo timo mabenya sachwa wangeyo ni wangu Kende rende kende kende kawaye kwa mi Ema diluko marudwa male Eka chenke duogo marario Lukine ben morne jite Parwa e yesu denwa nyam Lakini chunywa gombo timo maberne sachwa Wangeyo ni wangunricho Lakini rende kende kende kawaye kwa mi Ema diluko marudwa male Eka chenke robo marario Lukine ben morne jite Kwa winjo mano kwa pindo maber Pengo fongko dolebe mabeyo Pengo fongi mor Kanyo mala ikawer kagipako won trech beda belye Kuno agombo bet kode epini baba ye ipara Winjo mano kupino maber Pengo fong kode lebe mabeyo Pengo fongi mor Kanyo mala ikawer kagipako won trech beda belye Kuno agombo bet kode epini baba Lakini chunywa gombo timo mabenya sachwa Wangeyo ni wangunricho Lakini biru ni wangunricho Lakini biru ni wangunricho Ringuru aeda na madomba na Ose kopodo ukenu chungi kendo Ose kodo kukada majo chende Kendo gunda machundu jomo chido lakie Binguru ae dala noba blo Machegini tono kete Binguru ae dala madomba no Pose kopodo okenu chundi keno Pose kodo kukadak majo chene Kendo gunda machundu jomo chido lakie Binguru ae dala noba blo Machegini tono kete
Take it. Kawaloro kom no madom, wana wer wer no manusa, Kata jidu to oweyo nami Antona lami Kata jidu to oweyo nami Antona lami Anatike malo Mboku wano simbo Tonyasa e maduo Ena wano wano duto Wonteko duto Anabake Ene mano changu mufi Kendo jiro jomoto Ponte koduto Ene monya loke togeno Kama geno onge Mageno chako mede kendo Kata jiduto Oweyo lami Antona lami Kata jiduto Oweyo lami Antona lami Biro Yesu Wadi kode pacho Mwandu mapinigi mojene Oknoywa ya keno Anjunya geno polo Pile ka pile Juma geno mwandu mapinigi nuru To ana geno Yesu Anatinde lwanda manothona Nyarombo mwara Anatinge malo, mboku wano simbo, tonyasa e maduo Nena wano mwano duto, wonteko duto, anabake Ene mano chango mufni, kendo jiro jomoto, wonteko duto Ene mwanya loke togeno, kama geno onge, mageno chako mede kendo Kata jiduto, oweyo lami Antona lami Kata jiduto oweyo lami Antona lami Anatinge malo Mboku wano simbo Tonyasa e maduo Nena wano mwano duto Wonteko duto Nena wano mwano duto Wonteko duto Nena wano mwano duto
Para ne, kowilo girembe, tobendi paro nengo
kelo pumare ne ngachoka ngacho mano chepo kinga kinga ngalo ducho mangima mele uru yesu boda dogo obiro wandu cho wana nende koduogo wawoguru ducho mondo warume kepo chepo do wana nende koduogo po kelo pumare ne ngachoka ngacho mano chepo kinga kinga ngalo ducho mangima mele uru
Kanya sai olongo hidakimi
nyingi timabe Yesu biro kendo. Kalondalo mato kendo nyalo kalo inigihini tomwano Jehova okano de kinga wea urasik kwa mjawai Rodha Maria yane yuakilis mirimo pomo chunye nindala mweno kalo Lazaro to osewewa nyalo kalondalo mato kendo nyalo kalo inigihini tomwano Jehova Kano de kinga, wea urasi kwa mjawai Rodha, Maria yane yuakilis Mirimo pomo chunye nindala mweno kalo Lazaro to osewewa Ruakide koto chunyo parore ni wikarango Ranyesi waneno kendo pinyesowa wakia duogoni Yesu chanro Gilito pomo chunwa baba midhiero pile Yuak gire mangenye gima wapile duaro hewa Ruak gide koto chunwa parore niwi karango Ranyisi waneno kendo pinye sowa wakia dogoni Yesu chanro Gilito pomo chunwa baba midhiero pile
Mama nyaka chen Mama, isiro nyaka chen
Yesu
wan wanya wa onge teko mi wa teko no ma
doyo jase buni
mar wan wegi wa onge teko wa ye kwa mi Yesu
kata wakalalis jase gotemo wa
wan gie mi wan na lo
Yesu
wan wanya wa onge teko mi wa teko no ma
doyo jase buni
mar wan wegi wa onge teko wa ye kwa mi Yesu
kata wakalalis jase gotemo wa
wan gie mi wan na lo
Onere, no pe, ke wo ke jogi, chenda de gima si chopongo pindi Nikoni lide dongi konyo musa Kara wanangi deche nedonge waneno Kido yoga nili mufni beo neno Ude gira wane dongo pako nyingi Wano geruzo yesu Teko nigi nyalo ni mwono onere
Kikiwe waruwa dhaye mwadi parwe chendo kibiro gipiru wadi
Mano kaka tujolo mbea pia
Yesu mana kaka lebe ndeko mbo pia
Ora kikewe waru
Mwadha ye mwadi parwe chendo kibiro gipiru wadi
Kikewe waru Mwadha ye mwadi parwe chendo kibiro gipiru wadi
Oh, no, no. sar tunde chaponga ya yeruga kiye ipara ago botingo nyatina onda nyero ni oru anane otingo wange malo koyo ake nyasar tunde chaponga ya yeruga kiye ipara
Polomor kangato achiel kangato dala karombe mulal ofenyo yo polomor kangato achiel kangato dala karombe mulal ofenyo yo mi odogo ekundi Jehova donge polo koyo koyo malis kadano mohero donjo erichukwa roho maler mondo otai mundi duogi ijawa polomor kangato achiel kangato dala karombe mulal ofenyo yo mi odogo ekundi Jehova donge polo koyo koyo malis kadano mohero donjo erichukwa roho maler mondo otai mundi duogi ijawa peleka pele recho medore tele ni onge kanyo no maler mabe maler maler kaka eodo nyasa chua omiyo sikuru kulemo pele mono keko lale recho peleka pele recho medore tele ni onge kanyo no maler mabe maler maler kaka eodo nyasa chua omiyo sikuru kulemo pele mono keko lale recho.
Thank you. ngiya asengeyo timbeni duto angeyo ni okingish to bende okingies to dabe kibe dumalies kata mangish laudekia tokori bem bem okingies na tokingye wa abiro mogi manaoko tokori bem bem okingies na tokingye wa abiro mogi manaoko achunge the oske no adungo malish kama to owinjo donda miro yao the horns to anano jikire kendo anachem kode to enbende no chem koda mano mwalo chono bedi koda eko mdung na mana kakana lo chumi abet kode mano manege esto mando owinjo kima roho wachani kanyakla manjo kristo achunge the oske no adungo malish kama to owinjo donda miro yao the horns to anano jikire kendo anachem kode to enbende no chem koda mano mwalo chono bedi koda eko mdung na mana kakana lo chumi abet kode mano manege esto mando owinjo kima roho wachani kanyakla manjo kristo
Hosanna, Hosanna, Jerusalem, Bayer, Wanachem, Wanadakho. kodi nyaka chieng'.
Kamano kung ikaw may sa timunwa,
Nyasaye donge koro sama temo ingo wa baba tawarengo manaka wabero heri ilikwenda wa ilikuwa wa manapake wabanyaka chimu Nyasaye wagoyo ni ero kamano kumgigo meseti mono neitowe usalaba kucha mwendo wabedi mangi maai Nyasaye donge koro sama temo ingo wa baba tawarengo manaka wabero heri
Ma, opuonja wer manye na pake Kwande duto anda fulbende Gwauru ni ruwak nyasaero kamano En modu mulo yoru wadhi duto Nochweyo polo girie kone Oyaro pinya wina matut Anadenda sachagi wenda lo duto Nikachera nemo siko kuoma Nopuonja wer manye na pake Kwane duto anda hulberne
Wanapake aru otokombawa Iber baba, iber Mana tenye gemala sana nyakalaga Nyeke mwanda yuridu Wanapake aru otokombawa Iber baba, iber Mana tenye gemala sana nyakalaga Nyeke mwanda yuridu Wanapake aru
Duto mane osekor, osechopo Tuoche magala gala koro omedore Ranyisi gikopi, ochopo nyathiwa Bende iseikori maromone Yesu Mago duto mane osekor, osechopo Tuoche magala gala koro omedore Ranyisi gikopi, ochopo nyathiwa Bende iseikori maromone Yesu Bende ingeyo ni Yesu dogo mapio Ranyisi humbele njeto omedore Tuoche machalo koro na era orumbo Yesu biro omojoge Kama gini bedie gikwe Bende ingeyo ni Yesu dogo mapio Ranyisi humbele njeto omedore Tuoche machalo koro na era orumbo Yesu biro omojoge Kama gini bedie gikwe Timbe anjao omedore masichenge Nisundalo giko ochopo Yesu biro Dano timore choma okagideo Gibiyo nyasae olo mirime makesh Timbe anjao omedore masichenge Nisundalo giko ochopo Yesu biro Dano timore choma okagideo Gibiyo nyasae olo mirime makesh Bende ingeyo ni Yesu dogo mapio Ranyisi humbele njeto omedore Omedore, tuoche machalo koro na era orumbo Yesu biro omojoge Kama gini bedie gikwe Bende ingeyo ni Yesu dogo mapio Ranyisi humbele njeto omedore Tuoche machalo koro na era orumbo Yesu biro omojoge Kama gini bedie gikwe
Thank you. Enna mumo twei momio imo kapini gima pini rumo giko ocheni chopo aya ina tiwa asemne chakti mende banye soka wono kanalo poko rumo Enna mumo twei momio imo kapini gima pini rumo giko ocheni chopo aya ina tiwa asemne chakti mende banye soka wono kanalo poko rumo yae woga pini pini ibiro wango Baba lori omo mono chope dala kocha Ya yeringi ae pingwa mwalo rumo Yesu biro omo joke duto mwalocho Ya ye woga pingi pingi ibiro wango Baba lori omo mono chope dala kocha Ya yeringi ae pingwa mwalo rumo Yesu biro omo joke duto mwalocho Aseme chakti nende, manye soka wono kandalo poko rumo Dano tamu wanga kaneno kakagi timre Gida giwinjo watu wachoma rova yesu Aya inatiwa aseme chakti nende, manye soka wono kandalo poko rumo Yae woga pingi, pingi ibiro wango Baba lori omo mono chope dala kocha Yae ringi, ae pingo mwalo rumo Yesu biro omo joge duto mwalocho Yae woga pingi, pingi ibiro wango Baba lori omo mono chope dala kocha Yae ringi, ae pingo mwalo rumo Yesu biro omo joge duto mwalocho Ringi, yae woga pingi, woga pingi Yesu, osoyo eko wano ni Ringi, ringi, ringi Lelo waga meki mwere kini ringi Ringi, Yesu, osoyo eko wano ni Ringi, ringi Yae waga pengi, pengi, kibiro wango Baba lori omo mono chope dala kocha Yae ringi, ae pingo mwalo rumo Yesu bono wango
In laudekia, in laudekia, abiro mogi oko. In laudekia, in laudekia, in laudekia, abiro mogi oko. In laudekia, in laudekia. Laudekia, abiro mogi oko Angeyo timbendi, okiliesto, okigishbede Angeyo timbendi, ibempe, anamogi Angeyo timbendi, okiliesto, okigishbede Angeyo timbendi, ibempe, anamogi Angeyo timbendi, okiliesh tope, okiliesh bende. Angeyo timbendi, ibembe, anamogi. Toda bembi bedo maliet kajalbagi. Choni hinja moko Mangi mwadu mato Tukendo hongegi maichando Toikia nitagori Moloyo laudekia
Ingat mothie
Modechuto
Inja chan In mofu
Induru Ang'ado ni rieko ni mondo ing'ew kuoma dhahabu mopuodhi.
Gimash!
Inwang' lewni marachere irwakri godo. Ogeng' wichkuot mar dugi kod yadh wang' irwako wang' mondi nen. Laodikia!
Laodikia! Laodikia! Laodikia! Abiro mogi oko
Laodikia
Abiro mogi oko Laodikia
Apologi jomala ika kangiwero, hallelujah. gwenge duto nonene kolor giduong matulo oduogo omujogo moseloyo tembe duto mapini beniro meho sana kodogo kuso ni ringi wanja warwa gor madoke wako welo edala male kiko machupo kuparo ipoko winjo wapoko neno wana yude polo malo kuya onge chanwa konge eno bepor musiku wana wagi yesu kwenlo cho wengusa ginyarombo haleluya male male wambiyo nyasa eduo gor madoke wako welo edala male kiko machupo kuparo ipoko
Sodoma e kakano bedichie no rwagla wibar kisera lauti makare warome rwadha kobiro adera gombo neno wang yesu jano mano wara inja kristo vingiki ya elicho odio chima mongo chiegini mana kakandalo noa ndalo sodoma e kakano bedichie no Rwagla wibar kisera lauti makare warome rwadha kobiro adera gombo neno wang yesu jano mano wara morwa dwonke rwako welo edala male kiko machupo kuparo ipoko winjo wapoko neno wana yude polo malo kuyo onge chanwa konge eno bemor musiku wana wagi yesu wendo cho wendo sagi nyaro Haleluya, male, male, kwa mbiyo nyasaye duo. Morwa donke wako melo, edala male, kego majumbo kumaro ipuko winjo, wapoko neno wana yude polo melo.
Eduru mwona pinu, masira mano yuda, jana bimarwa nyingene balam, kanerwa pala kooro joote. Imajimolo opwongjo nyasaye, weya uru mwona polo, Nyasaye manyasacha ene mamondo onyisa gima atim Kataka gwedo, kataka kungu Adiri ene mauteko weche duto Wea urumona porwati Nyasaye manyasacha ene mamondo onyisa gima atim Kataka gwedo, kataka kungu Adiri ene mauteko weche duto
Muna nocha kuhuyo kode Ena ngomi ichwa danya dide Palam ya yeda kine malaika na meleni Yete moge maruto dage Jogo midwa rukungo Nesae osegwe doge Punga noja kuhuyo kode Ena ngomi ichwa danya dide Palam ya yeda kine malaika na meleni Yete moge maruto dage Jogo midwa rukungo Nesae osegwe doge
Wanjo Kristo makawuno be watimo dwaro no mar Nyasaye e ngimawa Koso watimo gino machunywa odwaro waluwo gombo mag pinyni
Walokre uru waro Yesu e msalaba ene mana tumondo owarwa e richo Pinywa ni onge ohala kuomwa jo Nyasaye
Wanjo Kristo makawuno be watimo dwaro no mar Nyasaye e ngimawa Koso watimo gino, machunywa odwaro, waluo gombo mbapini
Walokre uru waro Yesu emsalaba ene mano thomondo o warwa ericho pinywani onge wala kumwa jonya saye
unanocha kuwoyo kode enangomi ichwa dada dide
pala nyeyeda kinde malaika na beleni yechemo bimaruto dake
jogo midwaro kumbo
Pinyo ke tore Ronya saini e kalumare male Kenogi kondwong ne polo Orango onono gipoko duto majitimo Orango onono gipoko duto majitimo Onge gimangat mabenya lo timo Kapinyo ke tore Kalumare male kendo gikondong ne polo orango onono gipoko duto majitimo orango onono gipoko duto majitimo miate kogi nyalo mona timdwaro ni kapoda ngima epindi nikech tembe ngenyo kanyal kenda epindi motimo mudho Kakaan, sigan pindi chekiru mo Kikike pindi, kapoki waraja warasayoi Kikike pindi, kapoki waraja warasayoi Miate kogi nyalo mona timgaroni Kapoda ngima epindi Ikech tembe ngenyo kanyal kenda Epindi motimo mudho
Benwani osembo adier, timbang indonge ose modericho. Yesu doge oma entero pacho Wando wayode yueyo kuomi
Omino ema wanayo yueyo Wanadako dima dakaje
Omino ema wanayo yueyo Wanadako dima dakaje
Ranyi silma pindonge wasendeno adier Pinyone ibiro keti kendi biro bane Gitmangeje pori more niko chopo kare Yesu rodha dogo omo wa otero dela Ranyi silma pindonge wasendeno adier Pinyone ibiro keti kendi biro bane Gitmangeje pori more niko chopo kare Yesu rodha dogo omo wa otero dela
Osetimore manyiso duok Yesu marario
Onego waye kano kone rudha ka olor ginte kone madu
Oka wamodo aterwa dala wanadago dema nyaka chie
Oka waotere dala ne wanadago dema nyaka chie
Kikmangen ma osetimore manyiso duok Yesu marario
Oka wao tere dala newa Wanako de manyaka chie
Anisima mindonge wasende no adie Pinyone ibiro kethi kendi biro bane Gitmangeje pori more niko chopo kare Yesu rodha dogo omo wa otero dala Ranyisima mindonge wasende no adie Pinyone ibiro kethi kendi biro bane Gitmangeje pori more niko chopo kare Yesu rodha dogo omo wa otero dala
Yesu,
eno yunapi wengedu to
Eno
vengo musikone jomolo yonu